maka onno maki alopikula kahi mommonna pikukani duila liha liha valle kema monia kula oko oho iyo halale kitaila oko o helu epetenu anala he onno tommi toho ita wito puku tema monia ku he onno wa he onno wa he onno iho no a he onno no he onno wa he onno wa he onno iho no a he onno no mai pi iko iko e ite a kinela a hei ka ha hai iko ho honula a hei iho owe ika hi kanaela me ka maha nini hi pule huikala o he kole e kai ma kona onnala he ono tomi toho ita wito o ku utema monia ku he ono wa he ono wa he ono iho no a he ono no he ono wa he ono wa he ono iho no a he ono no aha ina ia mahi ana ka puanala ahei aha hai ika hohonula ahei iho owe ika hi anaela me ka maha nini hi pule huiala o ke kole e kai a mako ona onala he ono to mi toho i tau i toho puu te monia he ono wa he ono wa he ono iho no ahe ono no he ono wa he ono wa he ono iho no ahe ono no.